or 2 days ago, that this song, that my vision and my dream for this song had been fully realized, and I think it was even down here, at a school down here, and that this song was actually the theme to a high school prom. It's a silly dream, I know. But you see, I never got to go to my high school prom. I'm totally joking. I had like 4 days. You kidding me? It was the shirt. It was the tight shirt. And the fact that I made up words. All the girls love that stuff. You shot prims. So this song's called Sweetness and Starlight. If you have a loved one near you, hold her close. Slow down some time.
Yeah.
Da 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 da